Ili mkulira wera, mwunhara ya ngozi ilo waje. Kuba, ulamatari mwushashu mwani dhizira haje. Umeenga, ya inumbeleko, mbele, alangali vuga, umeigile ya kalai vuga. Ko, ata mwono nungu, ata mwese mdifitete. Ati hangali na mwunhara tuwara. Nukupuka lero, pawanywanyi, mwuga mwuseme, chane chane, badaro utaba hemu kila, honorabu ya katu kwasa. Kuriwe ni ngorane, awa wananga banuwa avansi, wuku kwanya wikomeye. Mwibuke yuko, tanki mwengu yinazi tatu, zuko zukasuma na kabi, hari abanywanyi b'umuga mwese emere bafashwe, batandatu ibusiga na batandatu ingozi, bacha bajanwa muri peji, munyuma binjizwa amabohero, abagabo baja mu bihano by'abagabo, abagore baja mu bihano by'abagore, ubu rero gusuka umunsi acafunzwe, urubanza rwarabaye tariki 15 z'ukwa gatatu, aho umushyikiriza manza wa Repubulika yabuze ikintu na kimwe, yagiriza abo bantu, bari bagize imana baronka bavuga asanzwe baburanye, barabura ikimenyetso na kimwe. Cerekana ko abantu barafite imbere yo guhungabanya umutekano hanyuma niho avoka safranje avuga ati noneho abantu bafungiwe iki kuki ubutici bagize akaguma bafunzwe hari ibyo biba baje rwose ariko nsabye ko basubiza mu mabohero iyo baje bava bari bavuze yuko bazotanga icyavuye muri deliberation itariki 15 z'ukwa kane none rero ku munsi wa mbere niho zari zikwiye ariko ntacyo baravuga ibi rero turabona ko muri ya ntumbero bihaye yuko umuntu wese atari muri sendivide yagize imana akaronka akazi ukamukuramo ugize imana akaba afite akazi ukamukuramo bagufashe bagushyikira benshi bararindira gushyika amezi bazi yemewe n'amategeko atandatu aheze baje gukura mu kazi sinzi rero yuko ya vision batubwira demi karante ko izoba iyo barafite akazi barakoraga abashomeri